Kiraza baho neza umuke nabe hatiriza ariko basaho bagana ni hamwe ndababwiye azaba abazore beiza abeho ni nkumi nziza gusa ubwiza bwaba buzamarwa n'iminkanyari ndababwiye umuntu nabeho abeho uko ashaka ariko azajya yibuka ko nta umenya ibyo mu nda y'isi